ushimwe wowe uri mana ibere ya mashimwe
Tatawa twe suri mijuru izina ryawe ni ryubahwe icyubahiro kibi cyawe ibihe byose ibyo uvuga byose ni ukuri